Chaal kuchhi hath liya, miya mamida alag chhe. cabashadu keed miya miya xeer yaa madroob miya colaaddu heshiis miya allo miya caqligu waa isdiidan yahay Oh, dear,